Ghana celebrating Stevie Bidi di Abuna Pretty show we aye X code. S code me send somewhere across any de bro di any asset we make sure mo ama wati asie. Ukopie social ni media so ama for kasa se sister delay we ye pepe papa nini na NSA. Nano efia shwa kwa si ono di oni delay anante interview bia se yebisa anese bema woni sika ene o bema woye pepe aha diye wen ene chon se obe chusi na otana si din eka se bema woni sika ene obe chusi ne because onye sika wo bema ni bi na woni pa woye pepe diye woni delay anante woni msedia obi oyɛ pepe etie na ne sɛmo okenyi na ne sɛ back then no ni delay nanti delay obi oyɛ pepe yie so obi yi sika amɔ mato aduane pɛ di de ne obɛ ka sɛ ɔmo yɛ slimming ɔmo yɛ dieting ɔmo yɛ fasting na ɛtɛ sɛ ɔmo ndidi nti no wa wo sika de ano wa kwakɔtɔ so ton so so a obi di na manfo sɛ efia so wo de ɔka sɛ wo oni delay enkasa biemu nti na wo ye sa allegations we about her nana na ma fortuna si din ya no mo se no we di ase asan wa fi aso e ka no no kre kakra ewo mnyi nyina ne se na no ada event bi etwe mu na delay e ko pie ase na eja obi enim se sister eye video na video eno ene wo page an nsa se wo ye video na waye ne se se ye nyina ye pia ye ye no na sister e ma phone yi so na camera yi ko tall phone no so a na che se eye 7 plus e na ma for se delay na che se fear so ansam a wo kasa wo ye pepe no e ya ye no kure e ye no kure pa che se e asam we enye e fear so akra na aka tornado so so akabi na che se omu nyina so omo ben wo e na omu nim dia omo ka se bo mo cheche firi so ase be ka che ɔdɛnkyɛm ɛbɛ ka kyɛw sɛ ɔdɛnkyɛm awu a yɛdi n'akyi ne nkurɔfoɔ wɔ mmienu yɛ nkurɔfoɔ a ɔmo ne delay anantena normally no ɛyɛ a ne yɛmfa yɛse yɛse ɛnyɛ asɛm because obi wɔ hɔ a wɔne ne ɛndi agorɔ bio mu a wɔkɔ abɔntene a papa yi a wayɛ ama no wɔnka ɔno ka ne side a ɛbɛma mo feeling pity for her nti fi asoa ne tornado asɛm deɛ normally ɛyɛ a na amanfo ɛmfa anyɛ asɛm na video wei ɛkɔɔyɛ no ɛna amanfo sɛ na ɛkyɛ sɛ wei deɛ sister fi asɛm a wɔka yi yɛyɛ agye di sɛ woyɛ pɛpɛ because sika bebrebe a wɔnyɛ nyinaa no wotumi ɛntɔ iPhone 11 anaa Pro Max bi ɛnkita na 7 plus na ugu su eyusu dia na chese sister no krenya mienu oye pepe pa oye pepe usika enkwa gro eno dia obia entumi enjeji dili because delay ye brand bia se obi kasa wo to achere ye kra sebe ye nru ba bia ko obi tumi to ade eche ye nti na bia na delay ene en fancy phone enye sa ko obi kra betubi ato phone ache no iPhone Pro Max 13 ho ahon no eno no enye eyi bia delay entumi eto Ghana for mokasa mokasa dodo minimum obi a wono ye footballer kese pa woni Ghana obi enim no wo se ono de ofa ne sika ento fancy cars ne phones ne adeade odi ne sika e boa ne community because once upon a time no na enkola wo mo ne nam ho na no otesa wo mo no na omu oni hwee nti enne no so anya bibia enye phones ne cars ne designer wares en obeto ono odidi sika e boa de community nti Senegal de okopie ho a na tesa wo boa wo mo pa ye bia na delay wo ye sa type ni bi on fancy phones wo de sika e ye investment on kokoto phone 70 million 80 million 10,000 enkita abrafa so bia eni so enti Ghana fo amutroli ne sa wo ye pepe munja delay life o man Ghana celebrities ye jina ha e kasa munja delay life e man obia ne de ope obia ene de ope obi e beto 13 pro max enso na woni ba bi te enti no e ye choices we de ye defend delay aha e Ghana celebrities tv medin e de abena pretty show we e ye x code preview.